D-Dreams
TV. Okay. Nachavuga we D-Dreams TV. D-Dreams TV.
D-Dreams TV. D-Dreams. Ati
yo. Hello, hello, abakunzi ba D-Dreams TV 257. Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mikroni jewe ishimwe bera champion nkuko mubimenyereye. Ni muri cha kiganiro nyene iwacu ku Gatumba. Aho twagendeye mu ntara ya Gitega twaba twabandanije turaba abana bariko barakina ndabona hariya bariko barakina kugira ngo tubereke ibyo mwibaza ko byo byaribagiranywe nk'ibintu mutamenyereye cyane kubona abana bariko barakina horo bivana n'ukuntu mubyiti wanyu reka tubegere tubabaze bibaye ngombwa natwe dukine nabo
nifadikanije namwe tugakina ibyo bitwaye oke jembana nawe bana naba dukine yo mutangure oya ni mutangurire ku bandi jende wa gatatu abatari babiherutse ndibaza ko tubakumbuje kandi nabo nyene baciye abana batahora babikina bo byiga kuko ni umukino uryoshye cyane
ubu niyo farafashe
abakunzi ba D-Dreams TV 257 ingorane zahabaye jewe nagiye kwiruka ariko mwabana mwe ndashaka ko tuganira mushobora kugira ngo tukaganira gatoyi gusa umunota umwe abakunzi ba D-Dreams TV 257 babana nkaba nabegeranyije kugira nshobore kubabaza utubazo tumwe tumwe mwaba ndababaze hino murankundira oke inge turabe nta kuntu uhagarara ngaha gutya mukegerana mwese mukamera gutya mwese mugamwe bigasaba ko muboneka ndababaze none mwebwe ubu muri muri vacances sibyo barabaprokamiye kwanza baza baprokamira ryari
samedi
mwiga mu mashuri amwe ko nabasanze ko murakinira hamwe cyanke mwiga mu mashuri atandukanye oke none nk'ababyeyi nk'ubu unye muri muri vacances mubafashe iki cyangwa imishinga gukina gusa
ikogwa
nka wewe nk'igikogwa ushoboye ushobora kuvuga ati ngaha ababyeyi ndabafashe iki ni nk'icyahe ushobora kuvuga ati umubyeyi namufashije naza kwidoga
gukoropa no koza ibyombo no gukubura
ntushobora guteka ntabyo ushoboye
ndabishoboye
hama kuvoma
ndabishoboye
ndabishoboye kuvoma none muvoma he bigenda gute
tuvoma ku mwonga
ku mwonga ku mwonga si kure yo ngaha canke
si kure ni hafi
ni hafi ntibibagora mwese murazi kuvoma murazi gusenya no guteka cyangwa guteka bizi bamwe bamwe
turabizi
none ko mutanyishura umenga muratekereje guteka mu bizi mwese cyangwa mu bizi bamwe bamwe
turabizi
oke none kuba mwakoraniye ngaha izisaha ababyeyi niba bakenera ngo bababure cyangwa baba bazi iyo mwagiye imikino yanyu ntibera kure iyo muhiri wanyu
baba bazi iyo twagiye
none kubunda kubaze kubunda guhaye umuceri ndaguha umuceri nkaje ndakubwira uwuteka ifiriti wowe ushobora kuba uzi ko uzi no guteka
oya
wowe uteka gute
no kwarika amazi abitse nkaca ndayakuraho nkaca nshyiraho isafuriya nkaca ndundaho amakoto nkaca nshyiraho ibitunguru nkaca ndawusukaho nkawuhindukiza nkaca nsukamo amazi nkaca nshyiramo umunyu nkaca mfundikira
none umenya gutatiha umuceri wahiye
nza ndagenda kuraba nkaca numviriza
mwanza uragenda kuraba hamwe ugaca wumviriza oke ngoma ndababwira ikintu musubiramo kandi mugusubiremo mwese icyarimwe kwanza mera kuri wewe kwanza ni utangura kuvuga vuga D-Dreams TV
D-Dreams TV
vuga ati D-Dreams TV
D-Dreams TV
Okay. Nacho vuga we D-Dreams TV. D-Dreams TV. Ati D-Dreams. D-Dreams TV.
D-Dreams
TV. Okay, mubwire hamwe mwese D-Dreams TV.
D-Dreams TV.
Okay, mwaba mubandaje mukina udukina twanyure kanegere hari imbere ndawe bari abana ibyo bari abakunzi ba D-Dreams TV tukaba tugiye kuraba ari abandi bana kuko ndabona hari udukino twinshi dutandukanye abana ariko barakina mubandaje ngaho mukina nanje ngiye hari kuraba abandi bakunzi ba D-Dreams TV nibaze ko amacyamu n'amapartage byabaye byinshi ku biganiro twa turabazanira aho twatembereye iwacu ku Gatumba tukaba twa turaba ibiganiro byinshi abana bakina tukaba turi nga mwaba nimushiremo nanje nare mukina mwese mujamwa mwese yego dukine twese tujemo mugira zingahe zitatu iya kabiri iya gatatu kudateka abakozi ba D-Dreams TV bikaba biryoshye cyane aho turi ko turakina ikiganiro kiryoshye cyane ama partage mugire s'abonne mugire na jam na commentaire kuko ikiganiro cyacu kiraryoshye cyane uyavuyemo avuyemo yagize basama banize gutera umuntu nsamye amaze kuvaho umuntu mba ndamusamiye aca yinjira oke ca mpande ntimutera yo kwinjira ndamuze tuganire gatoyi ndabona ibintu byanyu ntabimenyereye birangoye cyane kunzi ba D-Dreams TV nk'abanegereye b'abana kugira ngo dushobore kuganira ndababaze ibyerekeye umukino wanyu mwaba ujya mukino mwari ko murakina witwa ngo iki
agaswata
agaswata none nimwe muba mwakikoreye bigenda gute muriga mwese uwo muri muri vakansi bari ba programi ari abaprokamiye nari mwe ko murambesha mugambire mvuze ngo yego ngo ya none bimeze gute bari abaprokamiye mwari mumbeshe rero none mwaba ubu muri muri vakanse nibihe bintu mushobora gukora kugira ngo mushobore gufasha ababyeyi banyu mu gihe mutaba muri ku ishuri
tukatsa ibyombo tukakoropa tukavoma
urenze kumesa impuzu mu kuyimesa uyifata ngo iki
urayifata nk'uko ukayikunyura
rwose ukayikunyura rwose waba ushaka no kuyitabura hama ndababaze mubakureyo ngaha canke muherere ngaha minsi yose mu gatondo biba ari ngombwa ko muzindukira gukina canke muravuga ati turafise umunsi umwe kuza gukina mu ndwi indi minsi nabo mukayifashamo abavyeyi kugira nabo urazi ko biba bigora bakaja kubaronderera ibikoresho niko mutishura mwese
hariho umunsi wo gukina n'umunsi wo gukora
umunsi wo gukina n'umunsi wo gukora umunsi wo gukina muca mukina ryari
tukakina nko kuwa gatandatu
kuwa gatandatu mugura munsi turi kuwa kangahe
kuwa mbere
bisukura ko mukina minsi yose gushika kuwa gatandatu mutagiye ku ishuri abakozi ba D-Dreams TV urumva ko aba bana bakina minsi yose ntibarabira ngo ni ku wa mbere ni ku wa gatandatu babyuka banza gukina none mwaba wowe wiga mu wa kangahe
cyane ni kamu wa kabiri kubera bari bampesheje na cya ntango
wari wahebye ishuri kubera iki wari wahebye
bari bamburiye ikibanza
bari bakuburiye ikibanza wari uduye cyane wari waduye kenshi
oya
none bari bakuriye ikibanza kubera iki
kubera amahera
amahera y'ishuri ariko muri sawa uriga hama mwaba twebwe tukaba dukorera ku televiziyo yitwa D-Dreams TV mushobora kuyisubiramo vuga D-Dreams TV
D-Dreams
oya havuguye D-Dreams TV
D-Dreams TV
D-Dreams TV Okay, numva bibagoye bitaboroheye. Mwese mwambwiye ko muje ku ishuri mwiga. Mushobora kuwundirimbira indirimbo imwe mwize ku ishuri. Mushobora guhuriza ko mwese muzi mukayiririmba twumva. Umva ngaka. Mwavuze ko mukunda gukina. Nanjye nkaba nifuje ko dukina namwe. Ni muririmbe indirimbo turirimbe twese. Nanjye ndabafasha.
Petera kimuto yabonye abandi bana bagiye ku mashure arabaherekeza agansira ajababaye cyane aca asaba ababyeyi ngo nibamwandikishe
ishe
ngo maze kuyatangura niyatevye kuyaheza none ubu yaratsinze yigisha urundi rwaruka ruka
wama burya nubwo twateramanye tukaganira witwa nde
witwa Mugisha Jennifer
Jennifer ushobora kuduza akajwi gatoyi witwa nde
Mugisha Jennifer
Mugisha Jennifer ukaba wiga mu wakanga
mu wakabiri
wiga mu wakabiri none Mugisha Jennifer wewe wipfuza nko muri kazoza bivanye n'ukuntu nawe uri kuriga uko yiga ugira utera imbere ushaka kugira muri kazoza nawe uzobiki
muganga
ushaka uzoba muganga kuki wifuje ko woba umuganga ni kihe kintu cyatumye wumva ko wifuza kuba umuganga aha turahatswe kugira ugira uzogire
kugira ngo nk'abi wacu bagwaye inzoza ndabapfura
okay hama nawe witwa nde Ege gwangaha wi uvuze ko witwa nde
Irangabiye Marie Christa
Irangabiye Marie Christa nawe wiga mu wakanga mu
wakabiri
nawe wiga mu wakabiri none Christa we nawe wifuza kuzoba iki
umwigisha
sha uzoba umwigisha kubera iki wifuza kuba umwigisha
kugira nze ndigisha abandi bana
ugira nze ndigisha abandi bana okay numva nawe wifuza icyumviro cyiza bisaba rero ko wiga kugira ngo ushobore gushika ku cwifuzo cyawe nawe witwa nde Inde?
Igirameza Pamela.
Pamela. Pamivuga cyane. None Pame wiga mu wakanga. Wa gatatu. Ushaka kuzoba iki na? Umuganga kubera. Ushaka kuzoba umuganga.
Abakunzi ba D-Dreams TV nkuko nababwiye ikiganiro cyacu cyo munsi kiraryoshye cyane aho tubereka utuganiro udukino n'abana bakina iyo bari muri vacances batari ku ishuri mugume mubandanya mugira sabone mugire share mugire na jem kugira ikiganiro cyacu kibonwe na bose mwaba none ko muko murakina umupira nkabona mbona umupira w'amaguru mugamo ko mukinisha intoki bimeze gute muko mukinisha n'amaboko none nanjye nimushiremo nk'inde na mwebwe hari icyo bitwaye okay mutera dukina mama nkine mana ya njasha kuho kira ngo mbande Christian ha mana ya anje mama ni mbudala nagutsinze ariko wayibonye ho uravyemeye Wana kusumbye umupira kandi nagusanze uri kurakina. Mwaba ni sawa?
Sawa.
Murakomeye?
Yego.
Ha mwari mu gakinye?
Yego.
Nani mwese muriga?
Yego.
Maraja wewe wiga mu wakanga? Wewe? Nawe?
Mu wakane.
Nawe?
Mu wakane.
Nawe? Nawe? Mu wagatanu. Eh urabasumbye amashuri bose rero wewe. Umva udakazi. Ama mwabanda babaze. Kunda basanze muko murakinira ngaha ntabwo mushobora kuvuga ati abavyeyi baradukeneye muhira reka tugende dufashe abavyeyi bacu bikogwa
Yego
Canke umupira mu wushira imbere
Oya tushira mu nyuma ya byose
Mushira nya byose Abavyeyi murabafasha
Yego
Ne nka wowe umuvyeyi waho umufasha iki
Jewe
Eh
nayo mvuye kuvoma
Waruvuye kuvoma Nawe wakoze iki
Yego natese
Watetse biharage hama namwe
nanye
Mucha mubura gitambara kandi bitambara none no nta hantu bahari basona kugira ku buryo mushobora kuri bitambara mukikorera namwe mupira wanyu mutarenze kugenda kugura basi namwe mugafuma mubigurisha namwe bwo ko mubigura hande bande babima abasonesha bisukura ariko mwambeshe mutazi kuntu bakora umupira eh ndakubaze wowe wavuze ko yiga
mu wa kane
kandi wamuzi ati jewe nje mvuye kuvoma none konzi abana babahungu murafise ukuntu nyene usanga ufise ikintu ca mbere ukunda mu buzima bwawe wowe nka wewe ikintu wumva ati jewe ikintu ndagikunda kandi ni nakura nzotegerezwa kukiba nica
modoka
kuyinyonga cyangwa kuyigura cyangwa kuyikora ushaka
kuyinyonga
ushaka kuzaba umushoferi nico kintu ca mbere wumva wumva ushaka gushikako none ko mu mashuri atanu hamwe jewe nzi mu mashuri kuriga ntanu hamwe uzogenda kwigira ubushofe yego cyanke ukubera ko utakwifuza ati jewe mu mashuri yanje ndiko ndiga zotegerezwa kwiga ntera imbere za modoka nkeneye kunyonga ahubwo ndazigure zibe mu rupange wanje asha nze ndagenda iyo shaka hose nkoresheje imodoka kwari ko utiyumvira gutyo ushaka kumushoferi ushaka kumushoferi w'imodoka iza
cyari zose
gusa wibera umushoferi Umu ndaguha gakinga ati wamwe warakuze ati ndaguha gakinga unyongere ntuwo kwemera.
Nawo kanyonga.
Wo kanyonga. Ni sawa kwe hama nawe. Eh, kutavuga hama wewe. Eh. Ushaka kuzobika. Ushaka kuzobika. Ushaka kuba umupasteri. Nikiye kintu wumva kigutuma ku buryo wumva ushaka kuba umupasteri. Okay, uwo bisigura kuzi gusenga. Dusengere gatoyi kandi uvuge cyane vraiment. Turusenge udusabire imbwisha ku Mana. Wewe ho uryo urinzi uvuga ati urakeneye kuzo pasteur. Bisigura ko urakunda gusenga. Basi turirimbira indirimbo y'Imanuzi. Vuga. Ririmba. Mukomera amashi. Vuga kose Vuga kose Abaheburayo bagize iki Uhoraho n'umutabazi n'umutabazi gose ama nawe yifuza kuzobika Ushaka kuzoba umusoda Kubera ko ushaka kuzoba umusoda sa washaka kutubwira impamvu ushaka kuzaba umusoda ni kubera iyi tuhamaze amashuri uca ushaka kuzaba umusoda ok ni byiza cyane hama mwaba nashaka ndababazi ni uyuhe musitari mwumva mukunda cyane vuga rwose yinde Diamonde ni wamusha ni iyihe ndirimbo ya Diamonde muzi Kamati yajini niyo ndirimbo muzi. Niyo ndirimbo ni yanjye. Niyo Diamond. Tetema. Okay, ririmba turabe basi. Bamwe baririmba abandi batambe.
Naririmba.
Uraririmba. Okay. Tanga ururirimbe rero. Hama wowe ugira uraririmba. Ni ndatamba. Basi ntacho ndabona mwatinye gutamba ni muririmbe twumva muririmbe kamati ya kinini twumva ndega mwavuze mugomba muririmbe tetema okay ririmba tetema twumve muririmbire hamwe mugendere ku kuri kuri ritumimwe
Tetema, oh mama tetema.
Tetema, oh
mama tetema.
Chigwa chigwa tetema.
Oh mama tetema. Oh mama tetema.
Abadini tetema.
Oh mama tetema.
None ko mwambiye ati mushaka kuzoa shasha muzini ya. Oya niko tari ya Diamond shasha muzini ya. Mia. Ndirimbo shasha muzini ya. None nta mustari numwe wa mu Burundi mwebwe mukunda mushaka kuvuga ati murazi ndirimbo ziwe. Ende double J. Okay, double J. Muri vuga indirimbo ya double J. Abakunzi ba D-Dreams TV nkuko mwabibonye duheje kuganira n'abana ndabona abamama ariko barimo reka ndabashikire ndababaze nabo tuganire gatoya ariko mugire subscribe mugire na share mugire na j'aime na commentaire vraiment muri rwa rukundo nyine nuko tubashikirize
ibintu
ndabona shamura hadugije kwe
yego
mwatanguye mutebe
yego twatanguye duteba kubera akavura kameze nk'akagwa duca tugenda kugama
none uwo bakira mwovyemera
yo badutabaye
imana nenda gufasha ariko
muhereza kwakire
none hamwa aha anye nk'abantu abantu batabizi hamwa muri ko murabagara muwa muri ko muragiri
aha turi ko turabagara ibikoti
ko mubagara ibikoti
ego
none
sabwe
nk'ubu unye iyo mutaje ngaha mu ndema mu buzima bwa misi yose bundi kintu muwa murimo abari cha
twebwe
eh
turashobora kugenda gukora akazi k'ubuyede iyo twarosa tugakorera tuvoma amazi duhereza bariko barubaka amazu
ariko nabonye abana banyu babicaye ngo bariko barakina mugo mudashobora kubazana ngo mushobore kubamenyereza nabo bamenye gukora kugira bazokure bavuga ati nubwo amashuri yo kwanka canke nubwo amashuri twoyamara twaba tutararonka akazi twoba turaronka ikintu dushobora gukora nko kurima
no munsi twe twabahaye akaruhuko kubera urazi umwana n'umukoresha ibintu biruhisha cyane
ariko munsiga
oya turakurindira turaza turagukuza
urazize kwe none nk'abafasha banyu nabo nk'isaha baba barihe ko muri wamukora rimwe mwenyene ata muntu mbona w'umupapa arimwo
emwe twe nk'abafasha dufise kweri turimenya
hama abana banyu nabo ko mwavuze ko mutabana
abana turabafise duciye bibiri dusumisha igihumbi natwe igihumbi tukagura agasabuni tuza turamisura uduhuzu twambara
none uvuze ngo abafasha nta ufise biba bisigura sinshatse gusa sintahuye
abafasha ni ukuvuga umugabo
umugabo ndabyumva n'umufasha nshatse kuvuga ati urinze uvuga ati umufasha umufasha si ntahari hariho ashobora kuba yaritabye imana cyangwa ugasanga binyene biratandukanye sinzi ko mwamu muco
oya twabyariye muhira ntabagabo twigeze turonka
none
sabwe
ko bavuze ati ngo ntabafasha mufise iyo mutaje kurima ukiyede iyo mwarose iraka
ego
none biraborohereza mu gihe muba uko murakora icyo kintu cy'ikiyede abana banyu kubatwara ku mashuri bakaronka ibyangombwa amakaye ibintu ngo ndime
hariho
kaye ure byoroshe biraborohera
ntibitworohera bashobora kugenda ku mashuri amakaye adakwiye hari igihe bahuriana n'umwigisha akaze ati va mu ishuri ugende uzogaruka amaka yakwiye usubirayo naho basubirayo basanga ivyigwa abandi babirembeje
bisigura ko bitaborohera muri ico gihe muba mwagiye kurondera nko gufasha abantu nk'ivyo bintu byo kumesa canke n'ikiyede bitaborohereza bitaborohereza kurihira abana ku ishuri none ko abana banyu mubareka bakajya ngo bagahina kubera iki hariho abandi bantu usanga muri vacances bagenda bagafasha ababyeyi nabo bakagenda bakarundira nk'ibintu nka bakagira nka bijya amakando tavaye ugasanga baragenda nk'ahantu bo bagakora ibintu by'amatafari bakagira kugira bashobore nabo gufasha ukuntu bashobora kuronka amakaye bikorohereza ababyeyi babo
iyo
nikimenyane mugihe batababonye bagitangura kubikora ariko bibaza ati ntabyo boshobora ibabahenyaka
kandi iyo kado travail akunda kuhaba ariko ntabwo ihaba hari igihe ishobora kubana n'abantu ngaha bajejwe intwaro ngaha iwacu bakararika abana b'iwabo natwe ngo tugire turabaja
rero mwe muvuga bati uwo dufasha akaduha ubutahe none nk'umuntu abahaye nk'umutahe byoborohereza gutwara abana banyu ku ishuri no kubagurira ibikoresho by'ishuri no kubarihira amahera y'ishuri byoroshye
byotworohera cyane kubera ntitwaba tugiteze amashi abandi natwe twaba turi ko tudandaza tubika tukarondera n'agakese tujya turabikamo ijana na jana nk'uko dusanzwe mwadushyize muri rino koraniro dusanzwe dukoraniyemo
okay abakunzi ba D-Dreams TV bavuga ati uwo bafasha akaba agatahe kugira abashobore kujya bariyungunganya mu gutwara abana babo ku mashuri bakaronka ibikoresho bikwiye uwo kwifuza kubafasha yobasanga ahantu hitwa Igitega irutegama akabafasha nyimba abishoboye none akajambo mwobwira abakunzi bakora turaba isano umunota n'ikihe kintu mwobashikiriza mukababwira
akajambo tubashikirije turabashimiye cyane twongera dukenguruka imigambi muriko muratwigisha yego hanyuma mukadushikira imbere mukaturosa ko gatahe kugira abana bacu babeho neza kandi bakurikirane ibyigwa nabo baze bamere nka mwebwe
nanjye ndabakengurukiye bamwampaye umwanya mukemera ko munyakira rega se abantu bose ushobora kugenda ko bakaguha umwanya ngo muganire ariko mwe mwanyoroheye turavugana neza ndaye bashimiye hama kugira turangize ikiganiro cyacu mwe mwavuze ati twosaba abantu bakadufasha imitahe cyangwa ibiki bitandukanye ndizeye ko byabavyumvise kandi ndizeye ko nk'uwuri ko arabibona abishoboye ategerezwa kujya babafasha nashaka duhere kuri uyu washobora kuvuga twe twabagendeye byitwa D-Dreams TV washobora gusubira ukavuga ati ndabashimiye ugavuga ati D-Dreams TV ndabashimiye uku n'uku 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 abanda ukavuga
D-Dreams TV
ndabashimiye cyane kabisa kuganira mu byo kuduha kuri umwanya twikukije tukabakengurukira cyane n'ejo muzagaruke aho muzaba muri hose imana irahita
hama namwe mwitwa bande
jewe nitwa kazina kanje munezero jane mba ngaha igitega muri karitsiye rutega amazone rirare gitega hanyuma nkabashimiye
D-Dreams TV
D-Dreams TV ku kigoro mwagize ko kuturindira amasaha yose naho twaba twacerewe aho muzoja hose muzogume mwitayeho abandi bantu nka twege imana ibahezagire
namwe ibahezagire cyane hama namwe mwobwira iki abantu yuko barabaraba bariko barakurikirana D-Dreams TV
jekweri cyo nuvuga jenizwa uzobakiriho Vanessa
uzobakiriho
Vanessa aba mvuke muyinga ndi nyamukira ngaha igitega nkaba mfise ibibondo ngaha nyene nibyo wanje gusa nije ndabyironderera nkabironderera mucamake jewe n'ukuri cyo nuvuga ndashimye ahubwo aho ko muje no ngaha n'ahandi muhaje muzohasanga bene gihugu nka twebwe nyine turushe tugowe nabo nyine muzobafashe nk'uko nyine ahubwo imana ibahetage
namwe bahejagire abakunzi ba D-Dreams TV 257 aho duheje ikiganiro ngaha cacu twari twakoranye n'abavyeyi bariko bararima tukaba tubasaba mubandanye mugira sabone mugire partage mugire na jamna commenter ico mwokuba mwifuza cose kuvuga twobishura murakoze kuba mwadukirikiranye.